sani waseng'eyo ni problem ne en weather koso problem ne en technicality e ndege. Ka waseng'eyo mago koka terowa e line mag penjo mamoko, koro wanyalo penjo ni kane en weather military intelligence nowacho ang'o e seche mane pok ogol general kadhi kuno. To kane en ndege, ufwenyo saadi kaka the entire military ma Kenya ni general udwa ringo gi ndege manigi defect. Nikech general e piny mora mora irito marom gi kaka irito ker mar pinyno. Omiyo mane momiyo nyaka wabed gi penja bilago. Kadi ne en ng'ata ng'ata to de wawacho ni it aisuru mago gik matimore. Omiyo an awacho ni e sechegi ok onengo oiko gola dhi e lo kapod wakia nonro malongo mar penjogi. Onengo bed ni ja Kenya ng'eyo niya ka wanono wayudo nonro maler to wang'eyo niya waiko wuodwa to gini ne ok en negligence mar ng'ato. Gini ne en ajali kaka ajali mora mora ditimre. To kane en negligence to watimo nang'o nikech gini expose wa kaka ndukuo wacho. Kopo ni military chopper moting'o a general mar military nyalo neko kama to ok wayudo duoko ne, kare kata president mar pinyni nyalo tho athoa e yo mofuo kamano to wabro ling' aling'a. Nikech kamoringe e kama president ringe. Ndeke moringe gi ema president ringogo. Sama president dwa tiyo gi military, ndeke mag military, dongo tiyo mana gi ndege ma general tiyo go. Samo tiyo kata gi Air Force One, donge general niema gibedo.
Meshack Odede, yena mar mondo mi imak parono gi kanyo. Gi thuolo ni nyisa ni wayudo jaod bura ma Alego Usonga, mano Samuel Atandi. Achiel kachiel adwa ni watwak kode e yor simo. Kaluwore ni owuok Alego Usonga, dala gi mosenindo, jenera Francis Ogola mano wawito odiochieng' manyoro e masira mar ndek kalapapla mano timore e kaunti ma West Pokot.